imeduko rero ni hategurwe nakandi kantu kumutse gakoregwa izo daimoni nama nabivuze ndabisubiramo hari urumi nkuru nziza atahura neza urumi rw'inguvu n'urusoro nabyo biganiro nibaza ko naha birota atabirotora nta byasoye kwiniruze nkuru nziza n'ukurondera ingene yo kwicwa nta guheka inyanga amajambo na nzira ubusarapfa hakoreshwa inkoho hakoreshwa akagozi icyo cyose cyoshobora kumukuraho agapfa gashikayo hari abavuga ngo apfuye ingana zotikira ego koko ariko ubuhone ziriko ziratikira umuyobozi wacu uheruka twarerekanye inzira zibiri umuganga CNDD FDD na nkuru nziza wayo babwirizwa guhitamwo mu kurongora igihugu naho izo nzira zidasa ihangiro ni rimwe kumira ku butegetsi nka kugira urugo hagumira ku mfizi inzira ya mbere yari yo gutwara neza bakagarukana ituze mu gihugu nkuko bari basabiririmba kiva mu ishyamba inzira ya kabiri yo gutwaza umukazo utimbye akemera kuba umuja akemera bakamuhonyorwa kanu ushaka ko umushinga ntahe yanze kuba umuja nawe akomoka iyo nkuru nziza afata inzira ya mbere yo gutwara umutekano ntange atawanjye wangura nta nkeka ko abarundi baba bari mu kamwemwe kuko amahoro ababogaboga igihugu nacyo kaba kiri mu ihumure no mu iterambere rirama nkuru nziza yahisemo gutwaza igitugu none abarundi n'uburundi bageze bwatemba kuba ibintu bigeze kuva mu kwezi kwa kane k'umwaka ushize umugambo CNDD FDD n'umuvyonzi nkuru nziza ntibagishobora gusubira inyuma ngo barabe inyene bobogora ibyo baza badanganije bari muyabira naho bari kwabandanya batera igere n'ibiganiro abarundi n'amakungu bari biteze nk'urukiza ngo uwo nkuru nziza n'abayoboke biwe babiravye utwiningi baravyanse ariko nkamwe uhoraho yahaye igitoki kikabyara kitagira umugabo byokora igitangaza ibyo biganiro bikaba mwebwe mutavuga rumwe na leta ya nkuru nziza muzobyitaba musabwe kutajebajeba kudahunyiza nk'inkoko zagwaye agahweka menenda ku rukumu kandi mugahunyiza intumwa za nkuru nziza zirabaca mu byahumye mu kayombekero kumwe yatabagura igisirikare cy'igihugu cyari gihagaze neza izuba riva agashinga ikigo cy'inkorabara ntihagire n'ubica n'ikanda abarundi na bene urwego bakikangura akanyoni karuye Petero Claver Mbonimpa intwari yamaganye ibya kiri baondesi ari naho abagugunye ba nkuru nziza bigishirijwe ububisha yabonye inkoko yaboneye ku mugezi yagarukiye aho gotera izuba iradiyo RTA yakoze amatohoza mwarabonye umuyobozi wayo ibyamushikiye n'ibyashikiye iradiyo ubwayo abamenyeshamakuru bayikoramwo ubu barashwiragiye nk'imitwi y'inkoko musabe rero mwongere mukovye ko nkuru nziza atemba nka mwaka umugambo wiwe nawo CNDD FDD wahindutse igisamajojo gitemaye gatongora mu kuniga abarundi ushobora mbere n'uko yakarambariye mu bigo byo mu karere uharirwa ivomo utembane na sebuja ariko inkoramutima mwiga ingene hoshingwa intwaro mfata kibanza itagiramo nkuru nziza n'akazukiwe murabiri hamwe munashinge urutonde rw'ibyo yiyemeje kurangura abayitwara n'igihe yomara imbere yo gutunganya amatora ahumuriza kanahurikiyemwo bose ku byerekeye urutonde mwega muzoja mu biganiro muce bisha na bisha ingene igihugu cyohugurwa kuko nkuru nziza yaragihumiye yaragihumanije mwiga ingene abangaye bogaruka mu gihugu cabo ingene imigambwe yaciwe unywenywe yosubira kungwa mwiga ingene amaradiyo yahuye n'akaje karamana yovyugwa mwigire hamwe ingene mwotosora ishusho y'igihugu mu makungu uko amakungu uvuze uburundi utimyoja arabahirya cyangwa agacira imoto bitaye ko mwigire hamwe muhanahana ibyiyumviro mutora zorongora icyo kiringo cy'imfata kibanza muhitemo indongozi zifite ijambo atari za zindi zizaba zije gushitura izo ziragiye zimwe zo kwibagiza abarundi akahitiye bose hamwe bagira bati harabaye intwaro y'umumenja iragatemba nimuruduke cyangwa mukore ku bishobisho nimuje mwikakani ngo ntuzeya arazobereye ibya politiki none naza atwara imfata kibanza ashobora kuba azobereye ariko ari mbura kimaze bibaho kikamwe ufise ubucafu buke kuko nta vyama vyera ngo de indongozi zikenewe nizoza zikorera abanyagihugu bo bazitoye kandi ku rwego rw'umukuru w'igihugu gusa n'ukuva kuri banyumba kumi mbaga muzicaye ibiganiro muzoveyo muvuganye ingene mwohamba amacakubiri y'amoko muri nzira ariko arabiba mu Barundi inyuma y'imyaka itari mike bemeye kubana batajyana n'ikinuma mwemere mureke kudeha kujya muyobe ashaka guhonya abatutsi n'urubyaro rwabo mureke kudeha kumuhutu umutima agomba kumubera intambamye muri uwo mugambi icihuta ari kumumena gahanga bidakoze uko mureke muzo kwitaba ibiganiro muzo muri ko muhekera ku nyonzo canke muri ko mukangariza kugwiri mbaga muzo byitaba muzo veye muvuganye umwanya kiringo mfata kibanza kizomara imbere yo gutunganya amatora n'ingene rero amatora azokogwa ikintu mutocisha no mukanwa kandi ahamura hagabira nimuzorogwe ngo muganire ku bijyanye n'ingene inkuru nziza yova mu kaga yitayemwo ngo muhave munaremegwa n'abahagarariye ibikorwa ngo mumwemerere ikigongwe amnesty nta kigongwa akwiye akwiye kumara imihingo y'isi yangara azotogwe n'abagazura akwiye ko rizuka ry'abapfuye rimusimba ibiganiro ibiganiro ego cyane ni nkingo y'umwumvikano y'abaganira bakwize mu mutwe wose ku by'u Burundi biragoye uruhande rumwe rw'abaganira ni bazima ku rundi ruhande na madayimoni yigendera aho bigeze biragoye gutahura ko Petero Nkurunziza nabo bacuditse atari dayimoni ko bimeze uko rero nihategurwe n'akandi kantu kumutse gakoregwa izo dayimoni nama nabivuze ndabisubiramo hari ururimi Nkurunziza atahura neza n'ururimi rw'inguvu n'urusoro nabyo ibiganiro nibaza ko naha birota atabirotora nta byasiho kwiniruze Nkurunziza ni ukurondera ingene yokwicwa nta guheka inyangamajambo na nzira ubusa arapfa hakoreshwa inkoho hakoreshwa akagozi icyo cyose cyoshobora kumukuraho agapfa agashikayo hari abavuga ngo apfuye ingana zotigira ego koko ariko ubuhonti ziriko ziratikira ku maganekerezo ya 2012 Kigarama umwaka uheze yari yabarenga 200 mwaraciye mu ishuri harura abazo bagaritse mu myaka ashigaje ariko arajaba ngo aratwara e mama ngo hamwe apfuye ngo byoshemera kumwe ko kwandadaye aho abarundi b'ubwoko bumwe baciye biramu badasangiye ubwoko bakarigita ego mbwa ntibyamaze imyaka 5 abapfa barapfuye birababaje ariko benshi barasigaye hagiye gute gihiye kiramenwa warakigwaye akaruhuka imisonga agatora n'agaciro noneho abankuru nziza yozimangana kuna General Adolphe Nshimirimana atakiriho imana imwakire nta ruhana bigizemo bajya bose bari ku barakiza inganda boca bajoba byambonera kure nazo yitokomoka yoca yiyoberanya igasubira mu ruhongore rw'abantu bazima ibigwanisho zahawe zovimbira mu kuzimu cyangwa zikabita mu rutsinzi ziya ntera hamwe nazo zobandanya ziyerera nk'umufa wo ku rujo na kare n'ibyo zimenyereye kuko abantu b'imana simba n'ingane nkuru nziza azokomoka bidaciye muri ubwo buryo erega sigaye ari kidadarare avuga ati homba homboka umugani w'abaswahili ati ndagenda mugabo ngenda ntembagaje igihugu tukibure twese n'igipfamutima niyumvira n'urubyaro rwiwe kandi yarabyiruye nimwiragize rero wa mugani w'abakurambere uva ko akari mu ryinyo ry'indura gakugwayo n'ubuhiri canke yuko ugutwi kw'impene kumva kokeje iyo migani sije unayiciye erega ibyashikiye u Burundi byabaye nk'inzeduka nawe arabyiteguriye nawe nkuru nziza yabiteguye kuva gifata ubutegetsi kandi kigaragara hamwe atabikozwe nkuru nziza aratwariye imanda muri aka kavuyo nyene kuko yarahawe n'inyakuzimu ntagira isoni ntagira ikinya ntagira ibanga ntimwave muvuga ngo ndiko ndabika nakebura gusa ikibarwa n'icyumva iterekwa n'ikibona
no kubwira nko mu 2010 hatangura urunani rw'imigambo itavuga rumwe n'ubutegetsi ADC ikibiri ntimuyobewe ku mugambo MST wabaye imbere mu gutanguza ubwo runani no mu gukorera ubwo runani ibyo murabizi twarabaye munani rero turabizi ngira ngo muranibuka ko rimwe na rimwe hari n'ingorane twagiye turagira ziturutse kuri uku gukorera hamwe n'abandi no guha nk'akarorero kamwe gusa muribuka nk'igihe umukuru w'umugambo w'iwacu afatirwa mu gihugu cya Tanzania yaragiye mu biti yaragiye mu nama yategerezwa kuhabera yahuza ubwo runani twari turimwo kandi twemera kandi twakorana nago adesei sibi kugira ngo bigende kuri harabatayi tabye twari turi kumwe muri bo kumwe pacifique yavuga ko habaho bamwe bashobora gushigwaho rubutegetsi kugira ngo barondere no gusambura n'ibisho birakorwa niba bamwe muri abo bana mutanzwe kugira ngo bamufate mugabo batanagiye ngaho sivyo byonyene jo bundi senarede ugira ite kiba muyobewe ko MS yari mubashoboye gushinga ubwo runani ruvuka umugambo MS warimo warakoze ibyo wategerezwa gukora wasabwa na bamwe n'abandi mu bo twari dusangiye ibyo bikogwa rero twaragerageze gukora rimwe n'ibindi mu majambo make no kubwira ko ibyo gukorera hamwe n'abandi tutabyanka tubizi kandi tunabimenyereye twashimye rero kubandanya gukora uko turiko turakora kubera ibihe urimo n'ubu murabona turiko turakora nk'uko namaze kubwira ibi izintererano turiko turatanga ni ukugira ngo wa munyagihugu ni ukugira ngo bamwe dusange ibyiyumviro bitandukanye uku pacifique yabivuga muri societe sivile abanyamasengera bo mu migambwe abandi banyepolitike bagenzi bacu tudasangiye umugambo kugira ngo dushobore guhanahana ibyiyumviro kandi n'ubundi bamwe n'abandi dusanzwe tuvugana muri ibi bihe tuba turimwo by'ingene dushobora kwiga ingene ibintu bishobora gutora imico icyo rero twe dukeneye ni iki turondera mu majambo make